Muntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wariwe agateka k'abakenyezi ishyirahamwe ry'abaririmbyi bo mu Burundi Amicale des Musiciens du Burundi riherekejwe n'abamwe mu baririmbyikazi b'Abarundi bagendeye ishuri riri muri zone Ngagara risanzwe ryitwa Hendolape mu ntumbero yo kubaha impanuro no kubaha utuganuke tugizwe n'udutambara bakoresha mu gihe cy'ubutinya hamwe n'abasaguni ku banyeshuri b'abigeme basanzwe bahiga kabayende kajyo keza ko kubaha impanuro z'uko bobandanya ibyigwa byabo by'amashuri bakabandanya bagaheza bakongera bakaminuza mbere y'uko bokora iyindi mirimo ibafasha mu buzima bwabo
Yeah, I need to